Nitwa Mucho Santa, cyangwa Mucho Santa Latalitha Kariko.
Ah, uri mutariano?
Oya, ico ni gitari. Oya, ni giheburayi ico.
Giheburayi. Giheburayi ki mu jambo ry'Imana? Abaheburayo ni umurongo w'Imana.
Oya, ni kirimi, ni bwo nko kuba hari abarundi cyangwa abatariano.
The first time umunsi wa mbere uja kuri micro cyangwa kuri kamera, ni cyahe kintu gishasha cyakubaye ko?
Bo ikintu gishasha cyambaye ko rumva je nyene nari niteguye mvuga ati ko ari gambere. Kwari gambere. Umunsi njya kuri kamera. Harimo ya Isaac TV nyene. Ndibuka ko nari niteguye vraiment nipanze ikintu cyose kimeze neza. Ariko hacye haba nyene nyamuntu aranci intego ko kuntu. Anci intego mu bantu bumva ambwira rwose birambabaza.
Bamenyesha makuru mu itangazamakuru canke mu menyeshamakuru canke social media hari utuntu two mabase canke y'amabeef twagenda turaza kenshi. Twaba twarigeze kumushikira wewe.
Bon, je si nibaza. Mugabo ivyo urumva ntibibura muri kominote mu muryango ahantu hose hari abantu ha mu runtu runtu niko mu kirundi bavuga mugabo je nta beef ngira n'umuntu urumva nziko nagucumuye ko canke nakubabaje ndagusaba imbabazi hama nawe uzi ko wambabaje ntacho bimpindura ko
ica diwani yari base cyane Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umurundi kazi umwigeme
ndakora mu kije Patrick meze neza.
Ego, amazina ni Santa igikirundi kubandaye.
Nitwa Mucho Santa. Cyangwa Mucho Santa Latalitha Kariko. Ego.
Ah, uri mutariano?
Oya, ico ni gitari. Oya, ni giheburayi ico.
Giheburayi. Giheburayi ki mu jambo ry'Imana? Abaheburayo ni umurongo w'Imana
kugira ngo ni kirimi ni bwo nko kuba hari abarundi cyangwa abatariano
n'abaheburayo usa neza
urakoze
ninde yagusitse
ahubwo yubahwe ni tesi makeup hari hose vraiment Imana imuheza gire cyane
yivuze kubera n'ivyo byagufasha umwanya mu kunceriza
oya
hama Santa muri rusangi yatanguye ryari umwuga wo kumenyesha amakuru gushika no munsi.
Nibaza ko ndiko ndakwiza imyaka itatu. Ndiko ndakwiza imyaka itatu kuko natanguye nk'umwafa journaliste abanshi barabizi.
Ah, mu bya UNICEF.
Bya UNICEF nibo bampaye place ahubwo UNICEF vraiment yubahwe. Ego nubwo hari
abo mwari kumwe muri amfa journaliste. Then no munsi baraca bikora.
Urumva kubera ko twari abana tuba turi abana batora abana bo kuva kuri 12 ans gushika kuri 16 urumva hari gihe baba baguye mu izo programme ariko hari n'abandi baba barose place yo kubandanya canke gukuza izaba biri muri bo
so bamaze kugutura muri amfa journaliste kari gasanzwe kai kurimo uvuga ati jewe ndifuza kikiri
bon je urumva sinovuga ko byandimo cyane gusa narakunda kuraba kuko nka 12 heures jewe naba ndiko ndumviriza amakuru umenye ikintu ibintu bimwe kabari agenda ariko kandi narabona ko bavuga kuri televiziyo nkavuga ati nkira kana ati mbe bisaba iki bisaba urumva nta na televiziyo twa dufise twagiye kuraba urabizi nyene urabizi kujya mu mwagiye kuraba handi kubera ko umunsi umwe nanje hatabahicaye umuntu
So the first time umunsi wa mbere uja kuri micro cyangwa kuri kamera ni cyahe kintu gishasha cyakubaye ko?
Bo ikintu gishasha cyambaye ko rumva je nyene nari niteguye mvuga ati ko ari gambere. Ko ari gambere. Bon oya mugabe umunsi njya kuri kamera micro nari maze kuvugira ko mwivyo byo bamfa journalist nyene mugabe umunsi njya kuri kamera harimo ya Isaac TV nyene ndibuka ko nari niteguye vraiment nipanze ikintu cyose kimeze neza ariko hacye haba nyene nyamuntu aranci intego ko kuntu anci intego mu bantu bumva ambwira rwose birambabaza
n'abantu bataraka abantu
oya sindabyibuka ntabyo nibuka
so ubu aho ugeze uravye ico gihe image wari ufise ico gihe ugitangura muri amfa journaliste no gushika muri Isaac TV ubibona gute
unyije nibaza ko ni sawa cyane ngeze ku ntambwe jewe nshima I'm proud of me. Rumva. Nubwo hari yo nja ari nubwo yo nja naho ari kure ari heza mugabo nanje ndashima intambwe ngeze ko ego mugabo nanje sikubera jewe n'ubuntu bw'Imana.
Yeah. Ikintu kimwe cyonyene then bikorera uno munsi.
Ego.
Byaje gute?
Byaje gute? Namye ndabishaka, namye ofisi yo nyota. Urabizi ko nawe twaravugana, urumva. Byari gushoboka ko nza haryanye nkasaba canke n'ahandi hose, mugabo namye mvuga ati Imana yomfasha, yomfasha, yomfasha. Ubu rero yaramfashije. Bon, novuga gute? Ni Imana yamfashije kandi mugabo Imana ica mu bantu kuko Imana itanga vision ariko abantu ni batuma umuntu ashuka kuri vision.
Abenshi cyane cyane kuba kubigeme cyangwa ya barakunda gucika intege bivanye runaka runaka ndibaza n'abamwe atanguranye ubu benshi ntavyo bagikora nicaye kuntu kuri we uvuga ati je ndafite vision kandi simva ko ndagumako
jewe sinzi nta bavuga ngo patience iragorana cyangwa iki mugandi kintu Imana yampezagije nibindi by'abandi nakora sinaheba urumva ikintu nziko ntegereza kukimara narakimara ntaravye amasaha cyangwa nkagirike rero patience vraiment ni kintu namye nsaba Imana urumva sinkunda guci kandi end mu scout le scout no fait rien à moi
eh mu scout group ya
groupe Saint-Basile de solidarité.
Ce que toujours.
Prêt à servir.
Oh, ibintu bitatu tutazi kuri centre. Then turamubona kuri TV, kuri kamera canke mu bindi bintu ariko ari ibintu bitatu tutamuzi ko to.
Ibintu mutamunzi ko centre ubu unye afise entreprise yitwa Umuco Media Limited. Entreprise igira ama service no vuga menshi ya media. Urumva muri media productions hari ama photo, video. I'm a graphic design. Harimo na digital services aho abantu bashaka ama application ama website hariho na printing services abashaka no kuvuga ngo ama bashe imipira muce mu byumva icyo cyo abantu batari banzi ko kandi batari bibaza
gukorana n'abakozi bangahe
sino bavuga ubunyene kuko hariho n'abari hanze duba dukorana
yeah
mugabo bararenga batatu
abamenyesha makuru mu itangaza makuru canke umenyesha makuru canke social media rutuntu twoma base canke ya mabif twagenda turaza kenshi twa twarigeze kumushikira wewe
bon just nibaza mugabo ivyo urumva ntibibura muri community mu muryango ahantu hose hari abantu ha mu runtu runtu niko mu kirundi bavuga mugabo je nta beef ngira n'umuntu urumva nziko nagucumuye ko canke nakubabaje ndagusaba imbabazi hama nawe uzi ko wambabaje ntacyo bimpindura ko
ikintu kimaze kukuryohera
urumva ikintu kimaze kunryohera nuko nicara ntabwo ushobora gutahura wewe urumva kandi nta n'ubundi muntu ntashobora kubitahura gusa nuko nicara nkimvira ndi umwana w'Imana isumba byose
amen
urumva ako kantu urampuwe wacha kubwira ati uri umwana wa president gusa nuko uca wiyumvira bice bihinduka rero iyo film imaze kuyumva ndumva ko menga nta numwe yo ntera ubwoba nta kinte ubwoba I'm just okay
ushavuzwa niki
je wan shavuzwa nibintu ndiko ndakora bitari ko biragenda uko ndabishaka
iyo ryohe gumeze gute
iyo ryohewe je kwanza na manjohewe patu ivyo gusa biransetsa kenshi je ni na manjohewe abantu bazi ko naba ndiko ndanatwenga mugabo ndashavura iyo ntafite amahoro muri jewe yego cyangwa iyo nzi ko hari umuntu tudafitaniye amahoro
birashika
ha muntu uzi ko wamubabaje cyangwa yakwiyumvira nawe
reka ndagushimire cyane mugari nibaza ko akajambo wowe ufite ushobora kubwira abakunzi ba Santa bari bagukunda kuri micro ya Isaac ama ubwire n'abandi akajambo nyine ko
jewe ndashimiye
intege ku bakenya
ndashimiye reka nshime cyane cyane ndashimiye akeza net umuryango wa akeza net open mic urumva byose bimwe akeza net na tuka biri mu ntitwareka gushima biri mu biko mu byo twigira ko mu bidufasha ndakibira twinspira ndashimiye n'abantu bose bagira ico bakoze kugira ngo badushigikire
asante sana merci sana gukorana nawe mu kigani open mic
nawe urakoze